eyes were now all gone wingy. I don't know where to start. Sina fahamu wapi mini anzie. Then I'm thinking to myself, ni nani atakaye nituliza. Wewe ni mwanzo, tena we mwisho. Wendiye ngawe yangu ya maisha.
Ni kupe sifa, ni kuombe marifa. Yeah.